Ndakuramukije incuti ya Kristo, amahoro y'Imana ashishikare kubana nawe. Ndaguhaye mwaramuse canke mwiriwe bivanye naho uherereye mu mpande zine z'isi. Kandi ndaguhaye ikaze irigera kandi mu kiganiro ijambo ry'umunsi ngo dusangire ijambo ry'Imana kuri uno munsi. Ushobora kuba uri kuradukurikirana uri ku kazi canke uriko uragendesha ingendeshwa yawe ugiye mu byo ugiyemwo mu buzima bwawe bwa misi yose uko ugenda wisumamwo aho uri hose abatwumviriza muri kwa muganga mugwaye canke mugwaje abatwumviriza muri munsago zanyu mugwaye canke mugwaje ndagomba ngo umwe wese yumve neza ko Uhoraho Imana amukunda kana mukunda cyane kana mufise ku imigambi myiza hari n'abadukurikirana bari mu mabohero Imana ibahezagiye cyane gose aho uri nyene no muri byo urimo nyene wumve neza yuko Imana igukunda kandi gufise ku mugambi naho wowe uri muri situation mbi cyane gose muri iyo situation mbi cyane gose nimba wihebeye Imana ukayishikanira n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'inkomezi zawe zose n'umubiri wawe wose muri iyo situation mbi nyene Imana murabana wavuga ati ngo umukozi w'Imana no musi rero yaje kuduhenda reka ndakwibuse mbega Daniyeli mugobo gw'intambwe Imana yamuretse wenyene ngo yarungise umumarayika wayo Shadraka na Meshake na Abedunego mwitanure ry'umuriro mbega Imana yabaretse bonyene ngo barunguruse kuraba batayeyo abantu batatu mugo bagiye kuraba ngo basangayo ugira kane ngo afise ishusho y'umwana w'Imana nawe muri ubwo bugwayi bwawe nawe muri uwo munyororo ufungiwemo nawe muri ubwo bukene urimwo muri ayo madeni urimwo muri ibyo bihe bigoye urimwo ndavuga ngo niwe ikibanza Imana irazibane nawe Yesu Kristo numuhakaze arazabane nawe Yesu n'umukunzi mwiza asuma abakunzi bose wokwibaza anezeranwa natwe mu munezero akababarana natwe mu mubabaro mugabo nimba twaramwakiriye tukamuha ikibanza mu mutima Imana idufashe cyane none rero kuri uno munsi turaganira ku ijambo ry'Imana rifise teme ivuga ku by'ikimaze cyo gukizwa kwizera Imana no kwihangana gushika ku iherezo iyo uri mu marushwa Imana idufashe cyane mbaye kaze rero irigera kandi mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi kuri mwe bwari ryambere tubana jewe ngitunganya nkongera nka nagishikiriza nitwa irade ndiho kubgayo nkaba ndi mwene so mugakiza twishimikiza amajambo y'Imana twumva icyo Uhoraho Imana avugana nacu Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 turasoma ku murongo wa 10 indanze y'amajambo iravuga ngo umwongere mwiza igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica no gutikiza nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse aho ngoma guhagarara naha Yesu avuga yuko icyamuzanye ari kugira ngo intama twebwe abana b'abantu zironke ubugingo no kuvuga turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse tusengima izina ryawe ryubahwe Uhoraho Imana ugira neza kandi nongeye kugushimira irigera kandi ko kuri uno munsi unadushoboje gutanga ubutumwa bwiza ngo ubwoko bwawe bwongere mwa Imana kwibutswa igikwire n'ikibereye ndagomba mwami Imana uremeshe imitima iri kwirumviriza yose harabariko bumviriza buno butumwa bwiza baboshwe n'ibyaha ariko badahimbangwa no gucumura harabariko bumviriza buno butumwa bwiza barakwakiriye bakakwizera mugabo bararemerewe mu mubiri bamwe bafise ibisata by'amagwara abandi baraboshwe mu mabohero kandi barenganywa abandi bararemerewe n'amadeni abandi bari mu bukene abandi bari mwirinde abandi n'impfubyi n'abapfakazi ntibagera shinge na rugero ariko ndagombira ijambo rya uno munsi ritanga indemeshanyo ribohora imitima n'imibiri y'ubwoko bwawe umwe wese yumve kuruhugwa no kuremeshwa n'ijambo ryawe ico nanse n'ubugombe bw'umugwanizi ndakwinginge mu izina rya Yesu Kristo uwo wese ariko arumviriza bwirukiro ikiganza cyawe cy'ubutabazi kimuboneke ko agakiza kawe kamukikize ineza yawe mwami Imana yibone ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera amen Chochi ya Kristo ngo ikizana umwanse we satani ni kwiba kwica no gutikiza mugabo ikizana Kristo Yesu mu bugingo bwa buri muntu wese ni kugira ngo aronke ubugingo kandi aburonke busagutse iyi niyo ntumbero y'ubutumwa bwiza mwumva bakoze b'Imana dusemerera ku murango no mwijoro ni kugira ngo dushitse icyo ra Imana gomba mu bugingo bwa buri muntu wese aronke ubugingo kandi aburonke busagutse abantu batahura kwica hari kibi bihane bihanire kureka abantu batahura ko gucumura kuba mabwo gucumura ari bibi bahinduke bakizwe kandi bakizwe neza hama baronke ubugingo kandi baboronke busagutse Imana idufashe cha uno munsi ndavuze ngo tuganira ku kimaze cyo gukizwa kwizera Imana hamwe no kwihangana gushika ku iherezo iyo uri mu marusha rero umuntu wese akiri mu byaha amenye neza yuko satani ariko amubohera muri ibyo byaha ngo ntaronke ubugingo busagutse ngo ntakizwe Kuko gukizwa ni kuva mu rupfu, gukizwa ni kujya mu bugingo. Imana idufashe cyane. Rero benshi baranse kwakira gakiza, kubera satani yababoheye mu minyororo y'ibyaha, araboha n'imfunguruzo arata. Kugira ngo batazo kwigera bumva ubutumwa bwiza ngo babwumvire. Abandi nabo bari barakijijwe. Mugabo satani arabahiga basanga hariya nyene mu ruhongore rwa Kristo, abatega imitego myinshi n'ibigeragezo n'ibitero, barananirwa kwihangana mu bigeragezo byabo, agakiza baragata, basubira inyuma mu byaha yongera arabafata mpiri abasubiza mu ibohero. Imana idufashe cyane. Abandi nabo bari mu gakiza, bariko bagwana intambara zikomeye, ariko batabaye maso nabo bashobora kunanirwa kwihangana bagacumura, satani akabafata mpiri. Mbega uri mu buhe mwanya, nkunda kubaza mu mbabarire cyane. Uri mu bantu batarigera bakira gakiza bigumiye mu byaha wumve neza yuko uri umugogwa hamwe wopfira muri ibyo bihe urimo mbega uri mu bantu bigeze kwakira Kristo mugabo barananirwa kwihangana mu bigeragezo basubira mu byaha satani yongera arababoha wahisemo nabi gusubira inyuma turi mu gihe cy'iherezo garuka muri Kristo garuka mu gakiza wihana ibyaha byawe hamuramirize urugendo uri mu we mugabane uri mu bantu bakijijwe kandi bari mu gakiza na nubu mugabo baremerewe n'ibisata by'amagwara mugabo ari mbohe mu busho bafunzwe ari abanyororo kandi bafunzwe barengana uri umuntu yakiriye gakiza mugabo ari mu ntambara z'amadeni n'ubukene uri umuntu yakiriye gakiza mugabo mutwaro w'ubupfakazi cyangwa ubupfuvyi umuremereye satana ashobora kuhamufatira mira gasubira inyuma ijambo ry'Imana rivuga gute dusome mu baheburayo tuharangirize Abaheburayo igice cya 10 turasoma imirongo ya 35 kugeza ku 39 inda nzema jambo ravuga ngo gushika matabwo Nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranywe Kuko hasigaye igihe gito cyane kandi ugiraze azoza ntazoteba ariko umugororosi wanje azobeshwaho n'ukwizera naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje ijambo narisubiramwo pe ariko umugororosi wanje azobeshwaho n'ukwizera naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje 39 harangeza havuga ngo ariko tweho twebwe abamenye Imana twebwe bari mu gakiza twebwe bihaya Kristo Yesu ntiturabo mubiyonjorora bagahona ariko turabo mubizera ubugingo bwabo bugakizwa Imana idufashe cyane hano harimo amarushamba atatu ya yandi nyene navuga agakiza kwizera Imana no kwihangana Uwo wese ari mu byaha akwiye kwizera Imana akwiye kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi agakizwa Urangije gukizwa ushishikare muri uko kwizera nyene agakiza gahera mu kwizera kakabandaniriza mu kwizera kakaguma mu kwizera kugeza ibihe byose dutangura mu kwizera tukabandaniriza mu kwizera tugakomereza mu kwizera nimba wizeye gusunja gukizwa ariko ugeze mu bibazo kwa kwizera kuca kubura mwene data satana azoza gufate miri niwana nigwa kwizera ugeze mu bigeragezo niwana nigwa kwizera ugeze mu ntambara uzokwiyonjorora kandi niwiyonjorora ngo guhona kurahari kubiyonjorora mugabo ngo abakristo bukuri barashikama mu kwizera nibiyonjorore kugira ngo nibamara kwihangana bagakora ibyo Imana igomba baze bahabye ibyasezeranywe kuri uwo wese ari mu kibazo cy'ubugwayi ubutabazi bwiwe burahari akomeze gusenga Imana arindiriye ko Imana iza kumutabara akirindiriye ubutabazi bwiwe akomeze kwihangana no kwizera wewe ufunzwe kandi urengana humura kumbura hari igihe Imana ibigomba yukuvuga ubutumwa bwiza muri uwo munyororo nyine urimo Pawulo yarafunzwe ngo avayo imbohe nyinshi zakijijwe n'umuzamu w'idyobohero ngo yakijijwe uwo mwanya urimo nyine nimba ugwaye ariko ukaba uri umukristo uri kwa muganga hari gusanga ujyamye hambavu yawe ari umunyabyaha n'uro nk'uduteke two kuvuga vuga ubutumwa bwiza hari igihe kumbure Imana yo bigomba kugukoresha muri ibyo bitaro urimo birashoboka sinzi ariko icyo nakubwira cyo ni iki mu bigeragezo urimo mu ntambara urimo ukwizera kwawe ntugute Satani chagomba ngo nukwiba no kwica no gutikiza niyo mpamvu azana imitego myinshi n'ibigeragezo ngo unaniwe kwihangana agwe muri ibyo akora icyaha Satani amufati amaze kumufata miri yibe umunezero wiwe yica ukwizera kwiwe atikiza amasezerano yiwe Imana idufashe cyane mugabo Yesu Kristo ngo icamuzanye icyatumye yemera kwitanga gapfa ku musaraba icyatumye Yesu Kristo yemera gusesa amaraso ni kugira ngo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse nawe utarakira agakiza Yesu aragomba kuronka ubugingo kandi budashira nawe wakira agakiza ugasubira inyuma mu byaha Yesu arakubwira ngo ubugingo bwawe aragomba ko burokoka garuka nawe uronke ubugingo budashira nawe uri mu gakiza ariko uri mu ntambara zikomeye Yesu arakubwira ngo niwihangane naho byo kuviramo urupfu iyo ngwara yawe naho yova mu rupfu komeza kwizera Imana icyo bakiza nuko wopfa ugapfira mu gakiza hako wokira mu nyuma ukazopfira mu byaha uwo munyoro urimwo nimba uzopfira mu gasyo gikuru gusa upfe uri imbohe ya Kristo Yohana umubatizi bamucira umutwe mu gasyo ariko kandi yapfuye Imana imwemera ibyo bihe bigoye urimwo ubwo bupfubyi ubwo bupfakazi nibikagukure mu gakiza komeza kwizera wihangane ntukore icyaha shishikara gusenga Imana Imana niyagutabara ukava muri ubwo bukene n'ayo madeni bizoba byiza ariko nimba uzopfa ugapfana icyo cyago nka Lazaro uwapfanye ubworo n'ibisebe mugabo agapfa yizeye bikarangira atwaye mu gakiriza cyabura mu muri paradizo nimba uzopfa nk'uko nyene nawe bizebe byiza ubugingo bwari kuburokoke mugabo aragowo wese ananirwa kwihangana mu bigeragezo agacumura agasubira kwa Satani umwansi Yesu aragomba yuko umwe wese aronka ubugingo kandi aburonka busagutse ariko hariho Satani agomba kuza hariho Satani atagomba yuko abantu bakira ariko yipfuza ko bose yobajyana muri gihonoma kabisasira raba umwanya urimwo urabe igikwiriye wohitamo Yesu aravuga ngo byobera byiza umuntu guhomba iby'isi byose ariko akaronka ubugingo mari dufashe cyane niri jambo ry'uno munsi ndagomba ngo uremeshwe no kwizera kandi uhumurizwe niri jambo ngo inyuma yabuno buzima hari ubundi buzima byoba byiza kumbure tukarondera umunezero w'ubwo buzima bw'ahazaza hakurondera umunezero w'ubu buzima tukazobaho tubabara inyuma y'ubu buzima Yesu Kristo adufashe cyane nuko onchuti ya Kristo iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi kandi kuri uwo wese yumvirije buno butumwa bwiza bukagira icyo bumufashije ndamwinginge ino audio ntayigumize ko ayikwiragize mu bandi henshi cyane gose hashoboka mu magrupe ya WhatsApp murimo aho urutonde rubibemerera eka mbere no mu bandi bose mufise nimero zabo za WhatsApp kugira ngo kumbure nabo bafashwe nkuko namwe mwafashijwe hama ikindi naco nashimira abo bose batubwira ko ubutumwa bwiza dutanga muri ministeri ijambo ry'umunsi gushishikara kubakuza no kubakomeza mu buryo bw'imwemu mushishikare muca muri ryarembo rifunganye nico numva no bipfuriza mukomeze gusenga kandi ubudasiba kugira ngo satani ntabanyagire mwitiro ikindi nacho turashimira cyane gose abo bose badufata mu mugongo mu masengesho eka mbere no mu buryo kuko ministere ijambo ry'umunsi irakeneye cyane gose ifashanyo yanyu y'amasengesho nifashanyo yanyu y'uburyo kugira ngo ibikoresho tuba dukeneye ari ibyapfuye bisabwa gusubirizwa ari bishasha bisabwa kugugwa ibyo byose biboneke kugira ngo ubutumwa bwiza bushishikare gutera imbere kandi umurimo w'Imana waguke none rero kuri mwese Kristo Yesu abampere umugisha cyane hama kuri wewe ari jya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira imisi yose iyo butanzwe inbox iwawe eka na wewe utari bwigere wakira gakiza mugabo ukaba wahisemo gufata ingingo yo gukizwa cyanke wari warigeze kwakira gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha cyanke ufise ikibazo icyo ari cyo cyose cyanke umutwaro wifuza ko tugufasha mu manuro cyanke mu masengesho ndondera ku nimero zanje za WhatsApp akamenyeso ko guteranya amajana 265 99 8 8 32 60 tuzobigufashamwo uko mpamu w'Imana azobidushoboza kose byongeye ndabibutse neza mwese mukurikirana ikiganiro ijambo ry'umunsi ko buri munsi wose wa gatandatu windwi twama dufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 atakujya atakunywa ku murango no mwijoro kugira ngo twisengere kandi dusengere n'imitwaro y'abandi uwo wese yifuza kwifatanya nacu muri ayo masengesho arahawe kaze iminsi yose ya gatandatu burindwi burindwi urutonde ruzohora rutangwa iyo ayo masengesho tuyimirije kandi uwo wese arahawe kaze byongeye mbibutse yuko ikiganiro ijambo ry'umunsi kiriho kuri Facebook kuri page ijambo ry'umunsi ministry no kuri YouTube kuri channel ijambo ry'umunsi ministry genda kuri Facebook wandike ijambo ry'umunsi ministry ucugira search mu mapages urabona page ya ministere ijambo ry'umunsi ucucyonda kuri like hamuje kuri YouTube ugire search uronere channel yitwa ijambo ry'umunsi ministry umaze kuyibona ntiwibagire gufyonda kuri subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza buzora bucishwa mu nyandiko kuri Facebook kuri page yacu n'ubutumwa bwiza bwa video buzoca kuri YouTube kuri channel yacu ubuze bugushikire bizogira ikimaze kinini cyane gose kuko turifuza yuko ubutumwa bwiza bukwira hijya no hino mu nzira zose zishoboka haba kuri WhatsApp kuri Facebook no kuri YouTube none rero nimwagenda kuri Facebook nimwibagire gufyonda kuri like kuri page yacu ya Facebook ijambo ry'umunsi ministry nimwajya kuri YouTube nimwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube ijambo ry'umunsi ministry Kristo Yesu abampere umugisha naho ubutaha mugubwe neza.